Ngizothanda ukuthi ngubingelele ngiphinde futhi ngwamukele khona la kuzimi live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzakala khona la eMzansi, ungasubscribe kule channel uphinde uklikhe ibell for ama notification. Namhlanje kuyividiyo yethu besikhuluma ngoscrewdriver. Uscrewdriver ungomunye ama actor khona lapha na kuzalo and futhi usenesikhathi efikile khona lapha na kuzalo noma yize irole yakhe ingekho nkulu kangaka kodwa yena usenesikhathi impela uyavela kwesinye isikhathi engaveli. Usebenza khona lapha ePenet Beat usebenzela uMangcobo naye lapha na uNkunzi. So ke kunento ehlekisayo lapha namayelana negama lakhe langempela. Le ndaba yegama lakhe yathi lokhu itrend lapha ku Facebook nakuwo lapha na uTwitter. Abantu lokhu behlekisa ngegama lakhe abanye bemangala ukuthi igama elinjini abaliqala. So ke nami leli gama lingimangazile impela. Igama lakhe nalapha na uScrewdriver uSimo Sibucayi. Akekho umuntu ongacabanga ukuthi khona abazali abangitha ingane yabo ngegama likanje. Ngabe wakwenze njani nami impela ngiyafisa ukwazi noma kushuthi Simo sasicayi asazi. Suke ngoba ngenzele ividiyo ngifuna ukuthi ungitshele ukuthi wena leli gama uyaliqala noma igama mhlambe ulazi khona umuntu naye omaziyo negama likanje. Cela ucomment lapha ezansi ungitshela. Abantu adokhe behlekisa impela ngabe ingakho ngizengakhanda ividiyo ke behlekisa ngoScrewdriver. Kushuthi abantu ade benganotice impela laphana uma sekubhala amacast uMuzalo seliphela. So ke manje usungaqala nawe unotice because kunamagama empela ahlekisayo. Especially for uScrewdriver because uScrewdriver phela naye uyiclown oyifana naye laphana usibu. So ke ungakhohlwa ukuthi ulike, usubscribe, thank you ngiyabonga.